Shaking like a leaf on a tree that's coming loose from the stem. Shaking like a leaf on a tree because I'm coming loose, my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da 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 wa da 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 da. Down and down he dragged me like a fiend he nagged me. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da 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 da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye. Rather than have that man gonna lay me down and just die. So broken-hearted sisters, aggravated misters, lend me your ears. There ain't no sweet man that's worth the salt of mine. Wa da da da, wa da 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 da